nice music, baby.
Kwanza na furaha, nitaimba na kucheza, washa mishumaa, uweka keki juu ya meza. Oh, ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo ulichobarikiwa.
Keki mnaenka ngoma za kula. Siroka kula nyanya kakimbia stage. Wewe, unaniogopesha kutonga karibu na keki.